ukuhamba phambili kuqhuquzelwa umphakathi wasekapa namaphethelo ukuthi ungaphuthelwa osomahlaya abazobe bevakashele kule ndawo asebezakhele udumo umhlaba wonke uthenjiwe no-Eugene Khoza. Kuthiwa labo somahlaya abazobe bekhona ngolwesihlanu nangomgqibelo endaweni ebizwa nge-Protea Fire and Ice ngomhla ka-6 and 7 kuJulayi. Kuthiwa labo somahlaya bathe angeke bayekele umphakathi waseKapa bewazi ukuthi abantu abahlekisana nabo ababahlekisi, kungcono bazoza bazobahlekisa bona. Amathikithi ayatholakala futhi lo mcimbi uzogcwala, uyaqhuquzelwa umphakathi ukuthi usheshe wathenga amathikithi awo. Futhi kuthiwe abantu baphathe namaphilisi ezinhlungu ngoba bazohleka kube buhlungu imigogodla nezisu kuyoze kube buhlungu ngisho obhozo imbala. Ziphela lapho ezihamba phambili, siphinde sihlangane futhi makugamanxa ihora.